Nani asana eloko yokolinga eloko yomabe moto kolinga linga yote o ekomi de misere mawe. Thank you. rema.